Ehla nasezazo ngobe ngelephe ngamukele mbukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kulethela khona indaba zamaskand ehlabahlosile nefiya ngesikhathi nengachemile mbukele emakhaya ke uma isikhathi sikanje vele ngihlale kuze indaba zamaskand njengoba kudotsa indaba zokuthi uKhuzani uJikelwa Abalandeli uKhuzani lapho ubebhale lapho eqondweni lokhumana nokuthi umthandeni melafunde ngempela uqoqo ulimi lakhe uma ekhuluma ngezinto uthe angumele ngempela uma ebiza ngesoka futhi ebiza ngendoda angumele ahlambalaze abantu besifazane noma bathu kuphinde washo ngempela uthi indoda ngempela futhi isoka ayithathi ngenhliziyo futhi ayiphikisana nabantu besifazane idlangalaleni phinde waqhubeka ngempela ukuthi leto leshiwe umthandeni ukuthi ezathuke nomama wengane yakhe uma kapupu into ngempela angamukeleki futhi ngempela okuhlambalaza phinde washo ngempela ukuthi la emculweni usabahlalele ngempela umsebenzi ukuthi ngempela befundise amadoda ebiza ngokuthi amadoda angayona amadoda ngokuthi bafundise ukuthi uma indoda uyiphatha kanjani futhi uhlonipha kanjani ukuthelise njalo kama comment section abantu abaningi ngempela abajikele yona uKhuzani abanye bemthuka ngempela bethi ayikho ngempela leto ayishoyo ukuthi abantu kumele babe amadoda kubeni yena engayena indoda uthi yonke leto leyenzakalile uyigcwamelisha lize ngempela liputshuza leya VN leya idale huye ngempela imbala uKhuzani yena ngempela odale yonke leto le bathi okokuqala leto le ukuthi eze shoot netombi yomuntu uma kapupu ubenzelani bathi futhi ezemfake lapha ku reality show benzelani yonke leto bathi noma thuba emkhokhela imali enganani kodwa muningi monakala akawenzile empilweni kamakapupu futhi hayi naku umakapupu kuphela kodwa nasemndenini wakhe ngempela wenzile ngempela emonakala basho ngempela ukuthi umakapupu ngempela usezohamba ngokwesaba emphakathini ngenxa kaKhuzani babuza ngempela futhi wathi umakapupu ubefunani lapho kwi reality show yini emhlanganisa ye reality show bathe futhi naleta ayenzile ukuthi ezebiza uthibela ngempela ukuthi kube uyena o interviewer umsoco oyena osolana ngempela ukuthi uthathe umako wengane kaMthandeni umakapupu bathi yonke lento layihlangana bathi reality show yakhuzana akuyena yathibela uthibela ungenapi kulezi indaba mbukele emakhaya ke kuthini uPaulwa wakho njengoba ngempela abalandeli ngempela abaziwa kakhulu abaziwa ngokuthi futhi abakhuzana kodwa bamjikela uKhuzani abanye bamthuka ngempela bathi ngempela uyiqhawela uKhuzani kodwa leto ayenzayo yinto ngempela engamukeleki futhi engakhombisa ubutsizo bathi bewumuntu ogcina ngempela ukuthi bengakhuza igcwamelisha ukuthi alibe yitsize kubeni yena isakwazi ukuhlambalaza abantu besifazane kanje bathi leto ayenzile ukuthi eshuthe umakapupu ephinde emfake futhi ureality show bathi into ngempela ukuthi amhlambalaze ephinde ahlambalaze nesithunzi nemndeni lapho oqhama khona umakapupu mbukele emakhaya ke wena uyibona kanjani leto le ngabe wena uma ubona bekumele umakapupu ebizwe la kwireality show kaKhuzani lekade idlala ngesonto ledlule mbukele emakhaya ke ake hlangane lapha ecomment section silibhunge lolu daba sibona impela ukuthi phuma nayo ni solution bekumele umakapupu angene lapha kwireality show kaKhuzani mbukele emakhaya ke ahlangane futhi ngokuzase ukuphathela indaba zamaskane ngempela eshisayo mbukele emakhaya ke indaba ayipheli till next time siyabonga.